Ngiyabonga kakhulu ukuthi senikhona ukuthi nizohlanganyela nathi. Ngiyabonga kakhulu Mathongo, ngiyabonga. Ngibonge kakhulu kuwena myeni wami.
Ukusithumelela indoda ephuma khona le emadolobheni okuyiyona efike nombono ukuthi ngakhe lona lulucansi oluyikhethelo. Oluzohamba liphikelele khona emadolobheni.
Ngiyacela ke nina Mathongo amahle. Nihambe nalo mele hamba liya khona le emncintiswaneni yasemadolobheni. Ilenze liphumelele. Ngiyanicela ukuthi nize nakho ukudla enginenzele kona. Ukunibonga ngokusiphephisa kwenu nomndeni nabantwana.
Ushuthi amahle uzazofika ngempela azodla lokhu kudla.
Bazofika. Phela ukhogela kufana nokudla. Thula manje.
Ba yatu.
Yeah. Siyabonga. Yeah.
Ba yatu.
Nasishona zabaqini ngiyeke wathi
Wekhwezi wena
makhelwane ubheke phambili noNkulunkulu nawe phansi bakwemukele
awu Nkosi yami makoti ntombazane ngizoxolisa kakhulu kuso sonke lesi sikhathi ulele phansi sengizokubona ngale ndlela kodwa ke ntombazane akwehlanga lungehliyo khohlwa manje sasemhlabeni ubheke phambili ndlelani uzosikhonzele la uyakhona.
ewave nenhlanhla bo. Phela kwalomshini engizonika wona nje, hey, wenza amacansi amahle kabi inkosi. Ngindibize kancane nje. Awuthembi. Kanti ndobe bengasho wena ukuthi ukhwezela umlilo. Kwezela uyaphela umlilo. Shesha bo. Kwezi.
Atichaba.
Hamba pheke inkukhu.
Ewa atichaba. Anjabu soyikunda nini inywele zethu?
Mangithola isikhathi.
Kodwa kwakufanele sikunde emva komncobo kama.
Avakhathala webantu.
Uhlela usho njalo nje. Soba namabhadumu ungayikunda inywele zethu.
Hey wena. Ngithe ngizonigunda mangithola isikhathi. Basumlilo lo washesha.
Kwezi. Kwezi woza la. Ngibizela. Woza. Kwenze njani Kwezi?
Ngikubona ma.
Ungakhali uyazo. Ungakhali yazo cause uzohlala la. Kumele sikunde uyazo kuze amadlozi azosivikela.
Eh? Ewu, eh awubambe bamba. Phela ulayini kule ndawo yethu ngubi kabi kabi. Yima. Usuya ngizwa ke. Oh, lalelake. Amacansi lawo ngizowaletha kusasa. Hayi phela kusekho kokudayisa manje. Ewu, Nkosi yami. Hayi nale battery siphela. Thembi. Vuka. Thembi. Kunocansi lukama wakhe engaliboni lukuphi? Eh, musungenze slimo. Lolo lihlotshisiwe lukuphi? Oh, ulidayisile. Ngiphendule mani. Uyenzani imali othengise ngayo lolo cansi? Ikuphi imali? Eyisuka la musungeni slima wena lokuthi. Wakwenzi. Kwenzi. Usesi wakho uyibeke phi le mali athengise ngayo icansi? Oh. Senamasela nina manje.
Uwena odesi izinto zikamama, hayi thina.
Ngabe ukukhuluma nami kanjalo wena? Lesi sidwedwe lesi. Nangcathi ngizohlala la unomphela mina.
Levi! Tsebo tsebo hapile!
Itemba la milona, konyuka nalo. Itemba la milona, konyuka nalo.
Asawubona thing.
Siya. Wala siyamsesom sodlala phanga phesheya.
Ngangwazi.
Wethembi, awukazi ungabona yena ukuthi abantu bayichamela lemfino. Akukho yini ukudla futhi ekhaya.
Asizokuyedla siphukuphuku ndini. Ayeyinkukhu.
Awumbheke ukuthi ugunde kanjani.
Musukuchetha omunye wena. Hayi bo.
Themba la milona. Ganyuka nalo. Themba la milona. Ganyuka nalo.
Sklima sekudla nokudla kwami kwakusasa.
Wena Sklima lento yaxosha anjabule ngaba silambile kanje.
Kwakungekho umuntu owayemthanda la futhi wengesiye umama wethu. Uyezwa?
Okay okay suka phezu kwami.
Yazi wena kwezu kodwa.
Kwezu.
Kwezi.
Hawu. Hawu. Nalo lolucanti uAunty Jabu walufuna. Walunchontsha.
Cha, angilunchontshanga. Ngangifuna ukuligcina ngoba lalucanti lwama olwaluhle kunawo wonke.
Pho walufihlelani.
Ngangifuna ukuligcina.
Pho uma walakheleni.
Umunye umfundisi wafika owayethenga amacanti kuyena wasewathi akakho ucanti.
Oh, lomlungu.
Eh.
Kona wathi sikhona sizothola imali ze sikwazi ukuthenga into ezimnandi
njengamaswidi.
Photha umsokwenza njani ngalolu cani ngoba umama kasekho.
Phela sekho olwethu.
Oh, yeah. Maye maye ni o baba oh yeah yeah yeah
Tim uma ucabanga somthola umfundisi edolobheni
sizomthola kwesi mase sifikile somnikeza uqansi lika ma
Sawubona gogo.
Ho, sanibona bantu babudanami. Hawu. Kodwa nivela apho kuseni kangaka?
Gogo, sithunywa anjabu.
Hawu, Aunty Jabu. Hawu, yebo ke kuhleke. Unjani yena uJabu kodwa?
Hawu saphila gogo.
Hawu bantu, uze nimtshele ukuthi ngikhonzile ngizofika ngizonibona ntambama.
Yebo gogo. Bye-bye gogo.
Bye-bye.
Shasha kwezi. Izofika nini kanti edolobheni? Uthe sobe sesekhaya uma kuhlwa.
Phela kwezi bengazi phela mina ukuthi kukude kangakanani. Waze kodwa sesofika.
Na wena kanjani?
Hawu. Kanjani?
Ayi landi.
ngazi sengiyalala mina manje. Bozolala nami.
Hayi, angisiye mina ingane.
Mama ngiyazi ukuthi khona lapho. Ngisacela usivikele njengoba sizo edolobheni. Sesiyalala ke manje.
Sekhaya.
Haw, bonke ibhasi lilayishile. Lokho kusho ukuthi libuya ngasedolobheni. Mina sishone ngapha.
Usho ngani?
Ama ibhasi lilayisha umthwalo.
Njale.
Iyo.
Azisha.
Mkhize mfethu hayi kuyakunengeka kona kodwa silindile lana engathi kujamile ngalezansi ngihamba kanjani mfethu sinenisidedele isitimela
ukhala kuhlezi kona zinanthanda
Thank you.
What do you want here?
We look for priest.
Oh, which priest? You know his address?
Dresses, black dress.
Oh, you kids are wasting my time. Get out of the store. Get out and don't come back. Daddy has no sense the whole day and these children come and worry me.
Kuluma ngani nje mntu lesasitolo? Yini i-dress?
I-dress ile, ile i-dress.
Ayi Thembi, akekho umuntu ofuna usisiza la edolobheni. Asiphindele ekhaya.
Sophindela kanjani ekhaya? Angithi uyazi ukuthi akusekho ukudla.
Ah, Thembi, bheka nangiya umfundisi.
Uqinisile?
Hayibo, abantu bang. Nifunani la ngendlela umfundisi?
Sifuna umfundisi womlungu.
Hayibo, akukho umuntu lana. Umfundisi womlungu awukho. Isoup kitchen ayitholakali namhlanje, itholakala kusasa. Wozani. Siphumeni. Hayibo, siphumeni. Sihambe. Wazi. Hayibo, akukho umuntu la. Umfundisi amukho nabantu abekho.
Uhlangene la wena.
Awufuni ufuna ukuthi ngitshotshele? Uyiphi so?
Yenze isinema sale.
Ungakutshotshela njani ubu i-connection yami mfethu? Awukahle futhi liphathi awahle mfethu. Kahle futhi kahle kahle.
Imali yaletha
ngimali. Nayi.
Phinde uthathe amashati wami amesu.
Fuck you, Chili Batman!
Mpheken, skip on young number to our food.
Let's sell out that the way.
Uba, if you let her go, it's not too much.
Chaim,
why not?
Who quit?
What's wrong? I will got something. Antoine, you talk to me, John.
Hey, hello.
Hey, I'm born, I'm in the mood to come to bed. Esan, eyantwana kuseya lokho kube blue eyelo lapho.
Uyena. Thembi. Tsatsasa.
Ha kwesi, uphuma phi sengicingela ngidolobha la la.
Ake ngakuthola umfana wangisiza.
Awubheki blukela khongcole kanjani? Ngiyabonga.
Akuse, awusho. Zengiphala. Ayikho phetha mali la dolobheni.
Anginalutho.
Onamali? Kodwa uzolala phi nina? Themba siphindele ekhaya.
Shh, kwesi.
Ngiyawukwazi ukuyihlanganisela wedwa la edolobheni. Okay, my boyfriend.
Kwesi, asambe. Asambe.
Ngiyawukwazi ukuyihlanganisela wedwa la edolobheni.
Uzwakalani? Cama uzwakalaphi? Nawa-ke la manzi lawo. Yabo. Ngishiya kamnandi. Eish. Mntwana, kumele isiplashe yabo. Uzwakalise isiplashe. Uzwakalise isiplashe. Ayi yena mnuka sani yo. Muyifama.
Athina sinukayo idolobho.
Now, which pair until we left on a seven letter of pain?
Oh, my and the land. Best of this, best of this, I'm fundis.
Fundis, why come back?
I'm guys, what a home long.
Hey, never, sir. Oxycorn in my farm, then you have a sudden.
Land, delay, it's a cutting and bruise.
Said the lapel, I can't act less mouth from the moon.
Nigga land at him.
How quiz we let her land to my life, Miss Alakaya?
The songs of was of one is Thomas, you got mamma.
Mamma, wait, look. I think I can't have fun and I. Check on you. Hey, boy, I tell you. You should want some fun, yes. Lay address yakhe. Engiyicava le ndawo. Ke yazi isikushele.
Eh, chili fries. I want some chili fries.
It's a cookies, keep on up, sir.
Get out, connect to the pants.
Ah, now as I said, I'm inviting a bab of a little macune. It's a cookie. I was a man, son.
Yeah, Taylor. Ubani, no pan.
If I say, no, I'm bad, that's my son, I'm up at down. It's a cook. And the grand with my son, smart, okay?
Yeah, sure.
Aus dem Saarweg ist unter Samen da und ja.
Chili bites, oh yeah, but also sister on Fundis.
Sir, and so moon, and I'm on moon. Clap your mask with Fundis. That was on the phone voice and carry out. In the lungs and me.
Ha! Boom, can knock on them motor. Hey, Gaffy, so give a motor. Umpavelu so buyanini. Akaye numfowethu
igama lakho chili bites
usibela nemali ngasiphathela nokudla futhi
uchili bites uthe singalala kubo namhlanje kukuphi
awuzange ngikhombise landle ngaphansi komhlaba
awuboni ngisho nesibhakabhaka
Uzothi uma iwala phezu kwethu. Eh, fana mqinile le.
Uzama.
Shalanda. It's all for now. I'm going to go to Shalanda on it. Some gosh. My place out pain. Let's push on. What the spin is way?
I get come on, don't cut
you. I'm not trying to step mad. Wehlele ngishaya njalo. Ngase ngiyabaleka. Kwenzakalani Cookie? Batholaphi nabafumamjulini?
Angibacala. Chili fries obalethela. Babone njani? Babone isuka nje ukuthi ufambe kuyo. Eni.
Bathe nkunda makhandeni. Sathi tinhlo makunda hani nje. Uzala. Ngithela. Eyona ngithela. Shezisana.
Ini.
Eyona wazi ukuthi kakhokho umzolala endaweni yethu.
Uthule bayitsa ngasho.
Awubhedoke loyo. Kanti nina nani?
Awuthiphe. Sama kubathela imbuzi.
Hayi, asikasi bena imbuzi kha kwakukhona inkukhu kuphela. Chili bites and the long Caesar.
Ah, that's my heart. It's 9 months. It's a little guns. So I lose all. What?
Where's that? Where's those all?
Angilambile mina, hamba wena.
Ekusaya wena, yehla lapho. Kunamahansi lapho azokushada idonga kutshele.
Chilipetha sasithandene isiqhoko sakho.
Ha, ngisasithanda. Wozi besasibeki besasiphumzile. Besigcwa maye mamuni. Ah. Ingabe ngibuza yomuzi.
Loya mfana usithathile.
Eh. Ebe ngazi nje sifuna isiqhoko sakho.
Chili bite, uthena umngane wakho.
Uba
umngane wakho lo womlungu lohamba ngemoto ebomvu.
Oh, shutso. Awamazi bonke abantu bala dolo.
Umnikezile iken, uyamazi umfundisi.
Sure. Sizothola umbhayisa kusasa. Santamba.
Ha, usuyile lapho kwesi. Engani kaChili Bite sosambisa kusasa kumfundisi.
That's dog.
Ingakho nje uthonetha ukugunda. Zibuye kahle kumfundisi. Ngomsikala lakho ukugunda ngemuva.
Usho ukuthi ngibayeka kahle ingenazinywele.
Sure. Ingakho nje uthonetha ukugunda. Kunye muhle. Ngomsikala lakho. Angitshela. Uzongenza malini ngalolu cansi?
3,000 rand.
3,000 rand? Ngocansi nje. Ayikho nento eshoyo wena.
Iqiniso kwasho umfundisi.
Hayi, kulungile. Nabantu basemafama nathanda uphupha ngithi. Ngilazozi nje. Ngilazozi abo manje subushe kanjani? Hayi lento leyo safuna kuyiyona. Hey. Awubheke nje manje. Ukhwile dolobo.
Awuthi inkanyezi yakho le. Ngikwenzele yona.
Ele. Yo. Yakufanele.
Yeyi, yazi buya kihle kanjani le. Hayi.
Special grandpa ngalucanzi umama oyenza lokho
yo okay inkanyezi ubone ha nenyanga ayi
yizulu lami leli yilakulela khona uma
yo
ukukungitshelile ngemfihlo yakho.
Hayi, usatheni ukukhokhe? Yabethami khuluma loyo yeyeyey.
Ungitshelile ukuthi wena uthi kunabantu abahlala ngaphansi kolwandle, abahlala endaweni eyomile nje nabazali bakho.
Iyathanda ukukhuluma le ku.
Mina ke amadlozana ahlala la. Wena amadlozana akho ahlala ngaphansi kolwandle.
Chebe.
Kwezi, lala, uzofusa abanye.
Nami ngifuna ukugunda, ngifuna ukuba ufam Julie.
Siyapi umfundisi uyeza.
Hayi Thembi, manje ngiyade lezo mzala kushukuzwa.
Mayoyo.
Yeah Thembi. Hlele nalala kanje makhalbotini.
Abe. Uthini lo? Anton fena umpetha no blanket ini la dolopheni.
Andabo endina la nonke abazalo.
Anginabo mina. Bashona. Kodwa ngangeke ngikwazi kubuyela ekhaya. Ngoba abantu bese sabuthi bathelela ngokufa.
Hey, Xe, niyapi? Ushesha nami ngafuna uhamba lazo.
Thank you.
Please, let us continue. What are you thinking, Anjan? Tell us to church, Anan.
Oh my god!
Hey, Chilibai, aren't you going to introduce us? Okay, jump in. No, 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 not you. Hey, let's go back. Let's go sit with the other boys. What's up? Where are you going?
It's my brother.
No, 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 wait. It's okay. Don't worry. Lelela, relax. Come on. Jump in. It's all right, yeah?
Don't look so worried. I'm Chilibai's friend. I'm not a Skabenga, eh?
Hey, I'm going to go to my mother's house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Uzothini? Mina ngizothi hello mlungu, how are you?
Stay here until I call you. Okay. I've got to go.
Tony, I'll pay you afterwards. After I've checked that she's still saved.
She is, man. She's the virgin cure.
But how do you know? Did you check her first?
I'll bring her now. Let's see. And then I'm coming back later for my bucks.
Okay, bring her.
White priest. No. No black.
This guy here, he knows the priest, yeah? The white one? They go to the same church. Look, just stay here, hey? He's coming.
What about the boy? Tony, what? Asingeneni bantwana bam. Ningahlali phansi, hlalani la esofeni.
Malume, ngicela ukubuza umfundisi uzofika nini?
Yini?
Umfundisi lo womlungu.
Oh, baba umfundisi, awuzofika manje, manje manje. Ngithole into yokuphuza.
Yebo.
Eh?
Yebo malume.
Kahle kwesi.
Ngiyabonga malume.
Kungaba njani manganise ebhavini nageza? Kuzoba umfundisi makafika la akuthola umuhle ugezile.
Kulungileke malume. Khwezisana la kuzoqala mina ukugeza bese kulandela wena.
Oza ngizokubonisa la kumele ugezele khona. Oza ngikubambele eklasi. Amanzi abandayo lawa ne? Lawa amanzi ashisayo. Ungakhumula iy'mpahla zakho ungene ugeze. Usheshe. Ubaba umfundisi usendleleni.
Ngiyabonga malume.
Ungageza kanjani ugqoke irogo? Wawungakhumula irogo ungena ebhavini ugeze.
Cha malume kulungile sengiqedile.
Woza ngokusiza ugeze.
Cha malume kulungile kumele ngihambe ngiyobisa ukhwezi.
Woza ngokusize mani.
Cha malume.
Chili Pants. Chili Pants. Sengibuyile.
Loya mlunga azange ngise kumfundisi.
Ngempela.
Befuna ukungilimaza. Kodwa ngabaleka.
Uma lonini? Ah, sinasentombazana, uqala nje ufika nje. Ungawenza ngisho nomsebenzi. Hayi, bona wena, hayi singadi wena. Hey,
umsebenzi. Muphi umsebenzi?
Hayi, phela bona, kusisikhathi. Bakuthatha bakhoyele before ungakwazi nje lo msebenzi wabo.
Umsebenzi uqonda ukuthini chile bhayithi?
Hayi, lutho, lutho. Qala lidlulise ngilele.
Oh, chili bite. Buwazi umngane akho ukuthi ngeke angise kumfundisi. Buwazi futhi ukuthi befuna ukungenzani. Bufunikele kuphela nje wena.
Angikunawo bese unika ndalo.
Thula chili bite ngakuzonda. Ngiyakuzonda.
Thembi. 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 Ukuthi ngiyaxolisa. Bengifuna ukusho ukuthi ngixolisa ngenhliziyo yami yonke. Ngiyekele, ngingamvusi. Konto ekuphathele yona. Ngiyakhumbula ngisesikhathi ngihlephula ikhadi lakho. Angihlephulanga kuzo. Ngangidlala. Then, khona ikhadi lamfundisi ne-adresi yakhe. Usungahamba-ke funa umfundisi wakho.
Uhlezi udlala ngami.
Ngifuna nento enzami lezinto engcolile lezi. Sukanda.
Awu ngizothenga, awu nginemali. Awu check.
Oh, okay, kulungile. Bhekani la kodwa ningayintshontshi izinto zami. Niyatshontsha phela nini?
Take. Mama.
Awu uyakuthanda lokho ma? Woza, 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 sisi, woza, ngizokulinganisa ngani yami, woza.
Kwezi, babala.
Yo. Ey, yazi ubuhle kanjani, awutheni ngibo.
Chili Patch, uqinisekile ukuthi uwona lo mgaqo?
Uwona lo mgwaqo lo njengobhalwe la ekhadini.
Kuyindaba singamtholi.
Ngithembetha ngazi, ngiyazama.
Ngisho ukuthi mina ngisilimi mina ngamanye amazwi.
Kaya chili bites ukuthi kuthatha isikhathi esije sihamba la.
Athe myazini.
Ini.
Nefundisheni mina wayekhuluma umbhedo mani. Bazoba mkhohlisi lapha kini.
Cha akusilona iqiniso lelo wakhuluma noma.
Hayi, sengiyayeka ke mina.
Chili bites buya musukulahle ithemba.
Kube kwefuna umfundisi wakho mani.
Chili bites buya.
Chili bites uqinisile. Uhlale ufuna kade umthola umfundisi. Isikhathi sokubuyela ekhaya mani.
Angithi uyazi ukuthi asina mali.
Chili bites ngasitholela imali.
Awukahle kweza sibene kulomunye umgaqo.
Cha asibuyele ekhaya manje.
Kweza waza. Kweza buya uqansi lika mama manje.
Woza wena.
Kweza buya uqansi lika mama manje mungafuni mfana wami uzwe isoli.
Alikho isonto kulomgwaqo. I-cathedral iku West Street mndana wami.
Let's go.
Sawubona. Do I know you?
You by Mama Matt.
Matt.
Farm Matt.
Farm. Oh, yes. Now I remember. Your mama made that, didn't she? I'm sorry, I've forgotten your name.
Tembi.
Tell me, how's that talented mother of yours?
She dead.
Oh, I am sorry. Yeah. That's for you to keep. To remember your mama by.
Thank you. I'll go get mama's meds.
That's wonderful. I'd love to see it. But first, I want to introduce you to somebody.
Ta kana uthanda craft tech lebomba wakho.
Bengisacela ukubuza uba wayenza zonke lezi zinto.
Hayi lezi zinto silanda emakhaya kubantu abanje ngomama wakho nje kanje.
Bayithola imali?
Yeah, bayithola imali eningi ukwenza lezi zinto. Kuye kuthi abantu abala idolobheni, mabe fike la kuthina bezothenga lezi zinto, bese kuthi abantu abazenzile lezi zinto, sibanikeza imali eningi.
Hayi, kumele ngihambe ngothatha uqantsela kama.
Kwakuhleke intombazane, kumele uphuthume kungaze kuvale emncintisweni.
Yabo ngiyabonga. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye Tembi.
Bona kwesi. Angezi manje uthosa kungekho lokuza.
Ngilambile mina.
Yena kwesi. Ishalombini.
ngani sister Shosha, kodwa amaphoyisa awuzothini wena?
So, Shiyaleni! Hamba! Phuma! Phuma! Ewa, ni klu yami! Ay, klu yami, chui fai chuta di klu yami!
Miyegele, kutsai. Miyegele poli, kutsai. Miyegele poli, kutsai. Miyegele.
Clever, didn't you, little bitch? You ran away that night, but you're coming with me now. You owe me. Come here! Stop across me, you little prick! Stop, you and your little girlfriend, hey! What are you looking at? Okay, you watch what I'm gonna do to your friend, and you make sure you never piss me off. Well, this will happen to you. Now, Juliba, you're gonna say you're sorry, right?
Fuck you, Tony!
What'd you say? I could squeeze the life out of you, huh? You think anyone's gonna miss another street kid? Hey, hey!
Chilipati, mina ngekhaya manje nawe ufuna ugeze. Buka. Yile. Uzobona. Ngizozidayisa.
And they beautiful?
Yes.
Yeah, Tembi here made them. She's so talented, just like her mother. Some of them.
Yini lela plastic ngicabanga ukuthi sihambise zonke impahla lapha esitolo.
Eh, sihambise zonke kodwa ngaphandle kwalokho. Ha! Okwakho. Ha!
Eyasina la manje.
Kodwa ngitshelile Chili Bites ngathi khona imali yanele futhi khona neyakho.
Abe siyazinzele. Awala abantu bakini labo, bese mafama. Hayi, ngeke bangamukeli isitrisi sesinjengami.
Kodwa nje ngeke usabe street kid uzobuhleli nathi. Ngileke Chili Bites, usungasala nolwandle lwakho.
Bango mama ya bonga.
baba yagida.
Ukuthi uthile ibhayithi ngeke avume sibuyele naye ekhaya.
Kodwa ngeke size simkhohle.
Thembi, usho ukuthi uma kade sibona njengoba kade sila edolobheni.
Mele ngabe sikephi. Uma uhleza sibekile kuzo.
Bangoma bayabonga. Oh, bayabonga. Bayabonga.
Bayabonga. Bayabonga.
Zangoma ziyasina. Oh, ziyasina. Ziyasina.
Ziyasina. Ziyasina. Zangoma ziyakita.
Oh, ziyatusa.
Kizimbiba
oh
wa
oh
wa I am bibi akikizimbiba
oh wa oh wa
I am bibi akikizimbiba
oh wa